afise uburenganzira bwo kubika canke kubikura amafaranga yifuza. Hariho abo babikora bifuza guhimiririza abantu gukoresha ubundi buhinga bwo kurihana nk'amasheke kugira ama transfer. Icyo nacyo ni ikintu cyiza cyane ko Abarundi bijukira gukoresha ubundi buhinga atari ubwo gukoresha amakashi, kuko ariko kumbure hari ngira ngo n'abashobora kuba batibuka ko iyo ngingo ibanki yari yarafashe igihe yari iriko irashira mu gihugu inoti nshasha, iyo ngingo yahagaze. Ariko icyo kintu cy'uko abantu bafise uburenganzira bwo kubika amafaranga bifuza no kubikura amafaranga bifuza, icyo kintu abantu barakirekuriwe. Turavye rero mu banki nkuru no mu bisata byacu, ni kuvuga Ingozi, Gitega na Rumonge na ku cicaro gikuru, amabanki aguma aza kubika amafaranga babona arenze ku rugero babwirizwa kuba bafise. Kandi ikindi nacyo abayakeneye baraza tukayabaha kugira ngo bashobore guha abakiriya babo, harimwo n'ayo mashyirahamwe yo kuzigana no kugurana na abandi bita ama microfinance. Hari rero umuntu akagira ati abo bantu baba bifuza guhimiririza abanywanyi babo gukoresha ubwo buhinga bwa none, ubwo buhinga bundi bwo kurihana kuko burahari, nibegere abakiriya babo babubigishe babubereke ingene bukora.